Swanga bomwana kumamapapa ehhh. Ehhh Yahweh kumamapapa ehhh. Kisi ya Soni kumamapapa ehhh. Ehhh Yahweh kumamapapa ehhh. Swanga bomwana kumamapapa ehhh. Hey Yahweh Kumama Papa ehhh. Kisi ya Soni Kumama Papa ehhh. Hey Yahweh Kumama Papa Bomwana